Ukuyenda amazi saka pakati weipa ndauyo nenyaya ndeyekuti stay smart akito youth stay smart korona yakati kuuya muzeji mawani korona iri kutokitisa irikutoda musoro wedu jeo mezi saka ndonyaya yanganda kutongoti ndiuye nayo mawani muona mapurisa mapurisa apengi siyaya yakurwai nichikostika ine mezi ya yeah.